that nothing will be a barrier, nothing will be an obstacle. Ni nwere connection does not mean that you will not succeed. Aka Chineke gbadata na ndụ gị, you will succeed. Ekpere m ekpere n'ụtụtụ a. You will succeed by the hand of God in the name of Jesus Christ. You will succeed by the hand of God in the name of Jesus Christ. O nwere ebe ogwu aka mmadụ na-akwụsị. Mana aka Chineke anyị enwere njedebe.